Nava gwenda nani zain Fit vlani shua popsa kawasaki Jege masanze hawa tutaki Ka unitambui siku tambui Askari wa msitu gizi
Mutalala hapa Nipange maneno ya bash kidogo
Stop wasting your time Stop wasting your good time Because that is where you go wrong